kanarku nama hojjete
mal kana qofayyo kan kana calu bar gubba jiru kottu sunagar sis
Yeah. Thank you.